Mwebale nnyo kino kye mukola temuwagira kayibanda naye twewagira ffenna kubanga njagala embuzi tugiteeke waggulu enteke wansi abazadde mukwanjula taata asaba omutwalo ng'ayagala embuzi ttaano awo nja kumanya nti ekino kigenzewa
waggulu
kigenze waggulu
tugezekalize ekigembu kya muwalabu